Hey bafowethu basecholocho, bengicela ukubuza ukuthi ukuphi lo Chakanetsa nesantana yakhe, bengifuna ukumbona.
Sorry Bhuti Khumba, uChakanetsa akekho, uyenkulumane uyedinga ama-staffos.
Thank you.
Mocholu for the Mastafo Simatoch.